Eno di uchi mbaya, kina jira marudu ya TV, maendi ni chenomar kuku maruach kwa rangi, falomba kikinde kakinde. Odi uchi makabuni wadu wewe wach, mabendo siloka go utefu ambokoni kwa lukwacha, manuero maru party hoping, kata manuero maru loko duno rubura, romolo yobangu wilo matendo kata nomination. So wadu wangu nito wach niri, kasa niri nose kale e rubura. Bende enigi makare, tokano kale tuwana nito, nwane wakadi uburu matuth ne okbit ka umor kode, to bangi negichagi ya magikalo paru niri. Magi ikiduto ya mwadu warango yodi uchi makabuni. Okay, ni kode ote, nambo ni malo kanyinya loro, Twitter, hatu binga ulo, kata hatu lolo TV. Arwa kistu.
Yukumano.
Mos, oganda waneno.
Giwijwa, anilongani Anthony Jaragenya, award Sega County, constituency milongani Uganya, auki gweng milongani Sega. Kuru, jayferu kamano kumlonga ibura makabuni.
Yeah.
Mwando wa wati kito pili.
Ilo kama na inyajara genyo, ken bura enu mana gomba. Kwa hivyo gomba kakodo ganda wa. Bura enu gimi penji tili wane duwako.
Gimi upenji na duwako.
Abre upenji lakini kaya ndi wawwe mbaka. Wawwe manyiso ne wala arora e paro. Kawacho ni kawo bilika maka kubili. Jara genyo nisani to ina kaka rawera. Wach mabende saniri koro ne okale urbura mar party hoping. Manyiso ni oko iye ne jo siyasa. Kaine duwando urbura. Kaine duwando urbura ABC. Tujini marabili ABC nwero. Kote nominations. Kata wero matin kai dong to e support mana jok mane unwere dundu bra paro ni nene nade
en paro maber to kedo en paro marach nikech gima timore en ni sani gima chando wa Kenya ka en bedo gi ji marach jo marach ratiro moja dira makohero mibadhi nikech onge ka Kenya wacho ni ngato nikikohero mibadhi to in ngwini wuono mawacho kamano ini ja mibadhi na Adira makende en ni, wadwara ni mwando walos parties, yes. Mwando parties obe motegno. Nikej parties go, imwenye wacho ni ngato an kata ii, nyado nji party, to ugru, oitho ngas, ikaka kata dui. Minyakubi maalo bubutyo nubre chungu ya president. Nikej mano ekmine mo kaka Tanzania, chama cha mapinduzi, ngato kaka magufuli, unge na mwenye babane. Men yo news wa mwenye ne jose lande yonge. Eno woka to somu, to kose somu, to odonja chama cha mapinduzi, to okwaya kom, to mie, yeah. To joni gine, ah nani tige bear, tingye cheo kamano. Koro chama bende loso ji. To chama no kako loso ji Tanzania, tuntie gik moko ma nyaka bidi chama,
yes.
Mondo ji odhi kamano. Gimao kwa biduwaro. Ni ingi chama, wawunde ni ntie Jubilee,
yes.
Ntie COD, kata ntie ODM, waipagi ni Ford Kenya. Tiyo udo ni kata wawunde ni Ford Kenya, ni Ford Kenya, wawungo, en ngata chiel, de facto, lida morobende ni jaode, nyitinde bende gini jotelo ka,
yeah.
Wae gibe jotelo yore ka, mako kiluso gijogi te,
yes.
Tunge kumibeye. Particular and okay, national political party in family business.
Mana kama intiere no. Manyiso ni kame wache.
Ni mano wacho.
Andro ni kapoke di mabur. Kame wache ni ka ukiloso gejogi. Maindi, wache ni arwana yawe mabaya.
Yes.
Uyumiso namo.
Imabide, ni tie mibadhi mwenyeng yes. Ipati. Batiska. Nikeji, inyo wangoni, nikyo siyep na mwara mwono chung ila kipe kaka senator.
Yeah.
Kano chung bujiju kariuki. Kano chung tono yombi nomination. In TNA.
Yeah.
Kose yombu, ilonge ni James Malenga.
Yeah.
Mwati yoko ole. Kena na resign kuhu kichichi. Bo dibu campaign no techless. Bo yombi nomination wa TNA.
Yeah.
Kano se yombu, neko miya certificate. Nga tunombi certificate ni Jiji Kariuki. Jiji Kariuki nombi certificate ni kechi wangiyo ino ugulo 22 million. Mumi ugulo.
Aswaya moro ni tima nyaki gulo kaini bende.
Yes. Wang kakajo siya.
Yeah.
Wangiyo mabaya no gulo dengi. No yombu ODM nomination.
Do
no yombo uburu udinga in nomination.
Yeah.
No my certificate. Bomija ne kumilongola sanga. Ma unge gimatina.
Na mano my ODM.
ODM. Kuru gimwe penjiri. Ni be my kaka kidwa dimbele. Gi endeleza party. Kuzi ni chika kidwa lose mpugwe. Kaka kidwa lose mabel maratiro bedi. Madiye bedi. To watch my party hoping kule ubedi. To kwa kidwa dhe denji meki kwa mwusibili kwa gitemo.
Yes.
Inadiri ni wachi mapati homi nyaka. Wawe, wawachi ni odhinyimi. Nikeji, jokuma oritu party.
Yes.
wasen mo ngone mi badi gitobe
ero kamera ya Anthony jo kai wacho ni nyako wacho ni nyime to osai kale od bura wari to mana nito kire bende bro kende ko ke ko keti ko no to en chik gima en chik mono mio chako loke kendo en obro ka o time chelo gima do ne penyi kanyoro ni odium chair mana national chair mono migo si John Badi ne wacho yanga weekend mokawo chana ni gibu waro kata degi gombi ni mondo IEBC ema otanegi nominations e paro ni maende nyalo kelo lokruok
IEBC kata nomination en gima ber nikech anya paro kata higa mokalo
yes.
Nomination mokalo mago gin gik mane iwacho ni ni bro team
yeah.
Gima wadwaro ni ratiro bedi nomination ka ma Jeff Kiyombo
yeah.
To bedi ni in Yombo nikech ng'e gima timore wanya wacho na IEBC matimo nomination
yeah.
To wacho na IEBC obro miyo ballot papers mamakwa ma koro mamiyo IEBC balo pepa mamagwa mwendo gitimo go nomination to ae bange waluru chien tuwa miyo Jeff balo pepa mamagwa kono magito magi gimo kwa ni yungu kuri nye kita IEBC kwa timo nomination tuen tiji nono bewa wacho ni ka IEBC timo nomination
yeah.
To balo pepa gini magi print no candidate gini magi di petition buwana ilu warango requirement
yes.
Yule requirement mwaduwano nikech wadwaro ni party kabedo kiloso party to losi gadira angi machanda ni wasekete miriambo ahinya koro okan gi yia ahinya motegno kuom parties wagi nitie gik moko mwatimo gik moko malef kabisa kaka wanyisi Kisumu nye ni Rosa Buyu lechung kode ulegal watch
yeah.
Ulegal watch no yungi nomination certificate no mi Rosa Buyu chok nade ni manono watimare tujine ni kanya Migori inge mabeli Migori ubadu no yungi ODM
yeah.
Boma ya certificate amama natimare kivi teso Busia ino mo mama mo yombo mo bad ODM nomination o my certificate o DULP jopinyo yere kuro gimo penjere nto to sama gitimo mano onge party official ni si winjo ko chung ka wacho ni jadala wa ne watimo marach wa kwae umus bi si winjo ngato wacho ni kama from the party leadership party leader wigi wigi bose wacho kama chairman o badi mo winyo loso kani bose wacho kama dumi badi achiel achiel ni emno biro seya bachaka yani ni candidate madwa chung emomiyo ananeno ni ka jo ODM kata jo kod dwaro telo to nyaka wane ni bwana jogi ochung' ratiro kendo gidwa gin jo adier to gik moko mabadi bro wacho ni nwadwaro nolos party maber party hoping ombwe to mbadi achiel achiel nogono iwinjo nokaw kuom pesa kuom jok madwa chung' kori wanyi to en ang'o
kare kama wach nomination ni kata wach wero matin ni gima dwane mwanda winyi mabaya ena ni wacho ni nitire joma kayo yombo tok migi utiko
yes.
Imeo joma moko muyombi
yes.
Joma moko gini preferred candidates ni angoma gitimo kuzo nitire gima gigolo kaya madwane mwanda winyi mabaya
mkwongo inie ni seche moko kipatika
yes.
Ina yudo ni Jeff ose bilikuwa niri mkwongo mangoni tukuru wacho ni Jeff bana kuru di penjo penjo ndo begi heri kusogye
yeah.
To japenjo bo wanchi indo siyep nande japenjo wanchi Jeff to kwa hero wahero ngati mwano kuri biro ti iwakana mbwana Jaragenya kuri ngeni mbwana 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 certificate party wan mamarwa kuru mbwana certificate miyami kibi ingeo kito official my party
yeah.
Kuri wacho official goro ulo sako official mi certificate ini digi ground an certificate no semia gima adwa bende ni wawachi jo party hoppers moko bende
yes
ino wango ni tie jo moko magibiri party daka mugik kaki se biri party black mungi gi pesa kabisa to gi loko wiji gi pesa
yeah
dogo goyo ni gi kura party nomination tiyo wadong tiyo ngat mwari mo sebi party o sebi da loyal party o sebi da kutiyo ni party kuri yombe nige chonge pesa gima adwaro ni mondo kaber ni mondo party no gobeni timo giwacho bwana jok ma dwa chung' e nomination be wang'eyo gi be gisebedo ka gitiyo gi party ok ni nen gi pesa be gisebedo ka gitiyo gi party to stand ma party be ging'eyo ma koro ka ji dhi election to wang'eyo
yes.
Ewa miyo inya paro in the Labour Party Katoni Blair ni chung the first time as a member of parliament. To di oromo kwa di party officials to umiso gini adwari chung in the labor. That's an arid month. Pod ntie mpira moro magoreka. Kwa wawonchi mpira ni kampiru rumu kwa buru winji wachi ni nombani. Negidwa nizeni kwa ana bili party okana na kachung Nya kwa big relationship moko party leadership. Yuinjo. Nekibedja party. Aikisebedja party, to call then you can get a chance to participate in the nomination. Magi egit matamwa. Kuru magi begit manakwa loss.
Yes.
Tadirema ken. Ka parties watch any party hoping of padua.
Yeah.
Nomination benya katimu giratio.
Rafana yanjaragenya. Okanyo ni gibabunda duani ya penja watch mara party hoping. Nyangeni okinja urbura tageno ni isebedo ka elugi. Kumusebedo kate morato molo ya jumamo kalu niri. Kano kuongo tere paro niri urbura. Kano tere kwa the joint parliamentary select committee. Jorbura matuth ni obedo kwa namur. Kaki wacho ni uwe wadwane mwadwa kal bill ma wadwane mwadwa kal paro. Mwagwa luko the parliamentary joint select committee. Kwa matemi na lokro. Kata amendments achila riade kumoko. Achila kumgik managiru wani gigol oko. En watch ni ulor neji watch mara loko. Duwondo urbura ni Kaito, ilo kaya kuchupu diyo chino makini, togicha kibido koda put moro koda jotelo maragi. Migosuru mgei kenyata nubido koda joge, migosire na mulu dinga bido koda joge. Kagitu woto the next statement manage wacho, kane kichungi wu, na yato kato wacho ni, uweo jate endose so mungi ni muye ni obeya.
Yes.
Kuru nyakawe yie ni gini beya, ama ngamo na pingi. Kuri paroni binde, neki kale ni ene gima beya, neki kusogi kale ni kecho chungi.
Yomi, kanyika anka, manualusu, what my interest in my bank.
Yes.
Tunani sini apa no anu ni wani program moro ma Cardinal Trump. Tunawacho ni dino petoka le parliament. Ke ponya do ke parliament. Block. Kito blogo sim. Tangiyo ni gima noti wale kaka statement ni wacho. Ni ni wu ku mpondo kaloma. Member parliament ma Homa Bay.
Kata duwale bende na yoko wacho wacho.
Adira eni ni upono kaluma main lawyer mose bidu katiyo mabayro kilto malok mabayro
yes
kanya wancho wanchi ni main party leaders ya somo gino mainongi mwapinge en kaka lawyer no somo bomole ngeji nyaka wabed ni buwana wawacho adira nito buwana gimu ni kaka nene
yes
ano kanyana no bayro to kanyana no bayro ni kechango
yeah
kuru ni kechango na imanya akoro dead loss ni kech jini kikiawa ni kech mnani inyalo di tibedi nomination ka,
yeah.
Tiyombo, ti my certificate. Mane gima luru majumu member of parliament niko.
Yes.
Gima begi nomiswa. Ni members of parliament gikara, ogitigi bitigi.
Yes.
Ni gima giti mi parliament chane, potko goni gisi mngi tim kako wache niki.
Temanya kaki tim.
Mano wache ni jogi, tiyo kakarumi. Makose wache ni kaya mimode ito, kanya mnyakamu. Makatoke tsumdo, kanya mnyakamu. Mano nyiso nangu, ni kaya chike mi loso gi. Karako loso gi odbura, ni tie kama mi loso gi odbura ka emna kama do chaye, macha cha chak, kwa digo mbaka.
Oko loso gi mondo, oko loso gi kaya lure kwa dwaro marijope. Ni loso gi ni to simi moko.
Togi mameti, wadi teru, jomoko di court.
Yes.
Jokuma di court gi, court be nyaka yao nji.
Yeah.
Nyaka yao nji, buwa jinto. Kupore na woki party.
Yes.
Badi kamoro. Be mano chiko yena kose chiko tamre. Nikajina no chiko mwaka li parliament.
Yeah.
Nyaka gibe constitutional.
Yes.
Nikajina paro, ne kalo chik kaka security bill ni paro.
Yes,
noka.
Melo paro.
Noka li parliament, but it was not constitutional.
Yes.
To quote the wajan, mano.
Maraj.
Koro mabendi, waduna lead party.
Yes.
Nikajikaka uono uonde ni ana democrat. Tukini wako mbaka kodi, taparo ni Hada bidu Republican. Karano bidu conservative. Karano bidu ja labor. Takaji ODM gini jo social democrat.
Yes.
Tawajan an social democrat, democracy ni ano kaiye kode. A loko paro. Kuri kwa ngisa ni loko paro no. O kuyye nuwa ipatis. Mago wakiku manyako paro.
Yes.
Yes. An magae kakanene.
Mane kakenene.
Yes.
Ero kama nanyagi. Mbendo wacha kwa penyo kano ero eno wachi nero mara demokrasia. Yes. Mbendo wacho ni demokrasia ka. Nikitadiri ni tire yero matendo mwadhi ya gijaragenya. Kanyalu wundi ni 100% margi libido mabera. Ni tire jokuma libido kwa dumor. Ni hantu waparo ni jo penyine duwara. To ni tire kako temna chila liya diye kuma ominga machielu. Jogi ya kinderingo dhikani. kadipone mai chik muketeni inyiso gani fight from within. Yes. Mane the best time and you know you're ready fight from within. Ko yombi sir joko mo yombo ko ko mondo dey check it kidi macho joki bidong ni gina
to kapo kadwa ko mano nyaka bwa penye to hemu parties party leadership okudo at no party ko kimi. Nitie gik moko be timre jok mose yier gi party. Mungu maber party mno yere. Mungu support mno nung kum party ni. Toko donji pale mene pap.
Wacho na video gi.
Tolo kore. Mago bende gin gik maber. Nyako be ji. Man ka anja ja ODM kata anja wiper. Toko donji parliament. Tabe na ja wiper. Kata ja ODM kata ja TNA kata jo ULP. Sani kineno. Mutua, governor yes. Machakos. No yere ni kech any wiper. Neko yere ni kech any mutua.
Yes.
Sanye uwinji ni uo game kwa chap chap.
Yes, maendeleo chap chap.
Maendeleo chap chap. Nikoru, jok munu yeni, bodo njipati gi. Koro sani, ni kecho sani dogo manu wangu, gimana waduwaro, koro joko tulicho. Pati biyo konywa litiyo koko kangas. Nen kise tiyo kode, kise dik mi kamidwa deye, te kaongas, te wango. Pati bende kise donje, to saf pati no. To kidwa wuki pati, kidwa wajon abwana paru logo. Tide njo pen, ki wajon buwana, ni uyera di pati makama. Kane nini pati, no, nigi sheda. Kuro, akuwa yu, ni aduwawe bedu. Mwebo parliament, aduwa kuwa yu, kidu mandate, mwono kedu uyera. Kuru you resign, you go ask for another mandate from the people. To watch moro, mi kuchori, kati tiene, to kati tiene, sebe do parliament, ti lo kuri kisen a, ana mtie chek tiene, muna beli parliament ka, kuru saini kura loko. Mago mende gen gik makbaya. Mago gen gik maketo party, party politics.
Kuru kare watch moro party opinion, bade kumachielo rajto, bade kumachielo baya.
Yes.
Onya loke do political maturity, kaka josia sa wacho.
Yes. To onyalo kelo political maturity manaka party management
yes
be otime g otime 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 gira tiro kabisa mami badi bebe ni maungi mano party maturity ko bebe
yes
okinya keto ji niji choko pesa ipatika to kose choko pesa to party official big of holiday. Kita party official, tiro kwenye thineo sumuloka. Ma audit, mitimo, mabel, ipati yonge. Okinya timo, nuni kupatika, mugu wala pesa. To onge chemo na chel, mapati yose timo, delegate election. Kaka rumo maabiju tini. Mungu nyo datimo, maabiju, mungu nyo yatuka. Jefi say wenye niti election ma delegates. Ikiwa ni kubeni kivi bedu kanya kala, kivi ya.
Nibro the teacher beach.
Yes. He say when yen delegates been elected, the delegates go kanya. Magi gik mwa pinyo ni buwana. Ka uduwaro party discipline.
Yes.
To nyakutum gik moko malo reg discipline uduwaro. Okinya chiu, ti wacho ni English ma delegates, no mwa kanya. Jomaku na yero delegate jogo. To parties gi, government miyogi pesa. Kwa chani government, pesa mara, pesa ni, pesa mara,
mwarusuru,
joki miya pesa. Tokoro kipo kwa nengi ndilis ma delegate. Delegates, ma delegates getu uwe.
Kumadi uwe keji
kwenye. Jekia. Nengwaseni so mikazeti kiwi nyo kiwa chani wana. No delegates uki, kuli golo kikani. Nige chabe isa, ni kora nya uwe, kuna bina delegate majibili. Ani tama nike chango. There was no process.
Yes.
Yes. Magigi kumadu haroni mwando, give your lawsuit. Because I lost what I want. There is a proper structure.
Yes.
Mar party. Kidwa doji party, magi meone kiti.
Nya kilo.
Toka kiko ungi. Tuwa we urupati, tutumpati hoping kwa.
Ya kama no, Anthony. Wetike kuchiru niri mar party hoping. Misani to in kaka Anthony Jaragenya. Na joku maliduwar mundu chung. Yiru mayiga manye nsaniri wechiri ni chupi. Molo yo joku mandro di nominations kiki. Gina ngomi nyalu chungi. Watch mar party hoping. Na tunayana rani sani. Hidi getu ne Iri kit kogno e wach ni makoro eno bi wacho ni Jaragenya ka itung kod ODM kod anje fulu tayombi kata yombi ni okimorgo kata yombi ni morgo to ibro mana bete ODM kai kumidi di gonge ano kajo bulo mana rom prangwen sane wacho ni gibe tim kod doni opogore opogore kata lobby groups ono mi gidhi nyimdo mondo gitamre wai mondo kik nene gi kaka ndoga ni hoyo no kale od bura to kanu chaku ndogo wa udok e do jogi kiwacho ni nyalo nyiso gi kwa tiko chenro ni
nikech jok mawinjo lulu sana sana kinjo kuna dwa kaw polo ni jonagi mondo los kodu pia ka idwa chung I ODM ema ngeni ngeng gidwa dhi chungi
yes
to nyaka jo party ngere ema Raila Amolo Odinga no wach ni jo party ka rumo no luong magala mo mano luong
sikri
mano Homa Bay County
yes
mano tino ka jwang pod ntie to Raila Amolo Odinga no wach ni jo party nyaka ngere gik ma ok ber nin gi pesa ni moro ni selos party ka dhi jiko ngeye kori paro ni bro biro tinyoji tae bangi ni certificate chak sani beje ngat ma jo party ngeyo makichopo kata Orange House to ngat nyaluongi gi nyingi ni ma ngane my stand mchungi party ni ngeyo sana sana ngeya kinge ni party to chung ni ango ka ODM wacho ni gin social democrat to be ngeg ma social democrat be ungi umin kosene nanu wan jo ODM to ruman kanyo mage gik manyaka kuruwa puonjwe ka party nigi meeting nyaka ubi nikech anyalo para ka nwadhi Kajiado waluongo galamoro waluongo bura ni mondo jobi jochok pesa wadhi campaign jomatin kabisa nobiro choko pesa mar campaign kuro gimwapenjore samwa choko pesa wadwa dhi campaign ni candidate ma ODM tionge sama koro gik moko party gik moko lemo cheka party
yes
to ino yondo sasa mano tok ber mago gin wako ukora
yes
an mane gima nya wach ni yonake
ero kabano ine life member mar ODM
ano kan life member mar ODM
kech ne okane ni ero mano biro godo
yes matane kade kech dich moko no maka kadire makende ni an kan life member mar
ODM ero kabano ato ne gori kore uduwe ya kumuchopo yu che mwaka wano ngonunga mtani jaragenya kaini mwagwe wewe chibwe kuma party hoping kata loko runo udbuche to mwalo yo tok nominations mwambine sani yari jorburo sekaro ni uonge wach mari chikuwa kaini ODM ine ODM kaini TNA kaini URP ine URP kaini ODM TV kukumaro wach jefu lomaka